Urakoze kubana natwe Imboni TV n'umuyoboro mugari w'amakuru mashya kandi abagizwe cyane gatanu kuri gatanu aho dukomeza kugenda tubageza amakuru menshi abari kugenda avugwa by'umwihariko rero twibanza ku mikino y'imyidagaduro udushya na politike aka kanya tugiye kukubwira amakuru mabi cyane n'amakuru ababaje hirwa magana umugabo yiteye icyuma mu nda kubw'umujinya wo gufuhira umugore we mugabo ufite imyaka 36 y'amavuko utuye mu murenge wa Fumbwe ni mu karere ka Rwamagana yiteye icyuma mu nda nyuma y'umujinya gukakeka ku mugore we asambanywa nabandi uyu mugabo yiteye icyuma ku mugore ubwo ku cyumweru tariki 25 nyakanga 2021 yabikoreye mu mudugudu wa Rambura ni mu kagari ka Nyagasambu ni mu murenge wa Fumbwe umunyamango nshinga bikorwa mu murenge wa Fumbwe Zam Daniel yabwiye igitangaza makuru kimwe cyano mu Rwanda ko uyu mugabo yiteye icyuma nyuma yo gufuhira umugore we ati yafuhiraga umugore we ndetse kuba musambanya none harangije aravuga ngo aho kugira ngo nzarwane nawe dupfuye uburyo ndetse bagusambanya ndigendeye haragenda amari cyumweru gahunda yaguma mu rugo ndetse ntiyayikoreye inaha nimugoroba rero nibwo yaje abaza umugore we niba gisambana n'undi amubaza niba yari yamufatana n'umugabo uyu mugabo ngo yahise yinjira mu nzu ajya mu cyumba hashize iminota mike umugore we ngo yumva umuntu ari gukubita imigeri yagiye kureba asanga yiteye icyuma mu nda yahise ahuruza abaturanyi ngo baje basanga icyuma kimushinze mu nda ndetse we arashya imigeri bakimukuramo bamwohereza kwa muganga ageze ku kigo nderabuzima cya Nyagasambu ngo babonye ameze nabi bamwohereza ku bitaro bya Rwamagana kugira ngo bakomeze bamwiteho urugo rw'uyu mugabo n'umugore we byari bizwi neza n'ubuyobozi ko ndetse ruri mu ngo zimwe na zimwe zirangwamo amakimbirane ashingiye ku gucana inyuma gusa ngo ubwo abayobozi bajyaga ndetse kurusura babuze utanga ibimenyetso by'uko aca nyuma undi reka dukomeze kugenda tubakurikirana byinshi kuri iyi nkuru ariko ni inkuru y'akababaro nanone navuga ngo mwe bashakanye mujye mwitwararika mwirinde by'umwihariko rero kwa kwifata ndetse kudohoka no kwihangana mujye mwihangana mu bana nizo nama twabagira nka Imboni TV ari nako kandi mukomeza kugenda mukurikirana ibiganiro byacu reka twizere ko turi bukomeze kugenda dukurikirana inkuru byimbitse y'uyu mugabo ariko mu yandi makuru menshi ngufitiye harimo naya ngaya mbere yo kuyumva ariko nkwibutse kudukurikirana ku mbuga zacu nkoranyambaga kuri Facebook, Twitter ndetse na Instagram hose ni Imboni TV kugira ngo ukomeze kugenda uryoherwa n'ibiganiro bishya biri kugenda bigutegurirwa niyo mpamvu naya makuru ugomba kuyumva kuko ni ingenzi cyane ari ihutirwa hano mu Rwanda
imuva ni radio y'u America ivugira Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda ni Fidel Niyongabo abaramutsa mugenzi wacu Aloys Bigirimana dushikiriza amakuru yo hijyano hino ku isi
mwaramutse Fidel mwaramutse namwe muteza amatwi turayahera mu yavugwa muri Afrika Sentare muri Tanzania yaregetse ko Freeman Mbowe umukuru w'umugambwe Chadema utavuga rumwe n'ubutegetsi ivyaha by'ubugumutsi bifitaniye isano n'iterabwoba Freeman Mbowe hamwe n'abandi bantu 10 bafatiwe mu gisagara ca Mwanza ku munsi wa gatatu muco umugambwe wiwe wita ikimenyetso ca Perezida Sami Suluhu Hassani co kubandanya ubutegetsi bw'ikenye bwa John Magufuli yasubiriye mu itangazo ryo ku munsi wa kane Umuvugizi w'igipolisi David Misime yavuze ko Mbowe yafashwe yagirizwa umugambi w'ibikorwa by'iterabwoba harimo gufatanya mu cyaha cyo kwica abategetsi bo muri leta aho batandatu mu bantu biwe bamaze gucirwa imanza na sentare abimukira bashika kuri 57 baraburiwe irengero ejo ku munsi wa mbere inyuma yaho ubwato barimwo bwibiriye bugeze ku nkengera za Libya ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi hamwe n'abimukira OIM ryabitangaje ejo ku munsi wa mbere OIM yavuze ko ubwo bwato bwibiye bugeze ku kivuko cya Komze ni muri Libya kubirometero 120 mu buseruko bw'umurwa mukuru Tripoli icyatumye ubwo bwato buzama nticashotse kimenyeshwa abarukutse bavuze ko abakenyezi 20 hamwe n'abana 2 bari mu bahasize ubuzima nkuko OIM yabivuze tukiri muri Afrika perezida wa Mozambique Philippe Nyusi arashima kubona ibihugu bya Afrika byararungitse inteko kugwanya ibikorwa by'iterabwoba mu ntara ya Cabo Delgado iri mu buraruko bw'ico gihugu. Mu ijambo rya mbere yashikirije mu ijoro ryo ku munsi w'Imana yemera ko igihugu ciwe cakiri inteko mvamakungu, Perezida Philippe Nyusi yavuze ko abasirikare n'abapolisi b'u Rwanda bari mu gihugu ciwe kuva ku itariki 9 y'ukwezi kw'indwi. Botswana ejo ku munsi wa mbere yatangaje ko nayo yarungitse hafi abasirikare amajana 3 gushyigikira Mozambique muri urwo rugamba.
Washington, ijwi rya Amerika.
Muyavugwa mu yandi makungu muri Leta Zunze za Amerika, amazu harurwa mu bihumbi mu buraruko bwa Leta ya California arabangamiwe n'imiriro yateye ako karere kandi rikiratongora mu gice cy'uburengero bw'ico gihugu. Abategetsi bavuga ko amazu arenga ibihumbi 10 ageramiwe kandi abantu baba hafi y'ikiyaga Almanor basabwe kuhava inyuma y'imiriro yibonekeje mu mpera z'indwiheze. Abategetsi bavuga ko imiriro ikomeye ibiri imaze gutongora hafi ibirometero kwadrato 180 by'amashamba mu makomine ya Plumas hamwe na Bate ni mu buraruko bw'igisagara cya Sacramento muri Leta ya California. Abagenderezi bihe bavuga kandi ko iyi ndwi igiye kubamwo ubundi bushuhe burenze muri Amerika nka yose. Perezida Joe Biden wa Leta Zunze za Amerika yavuze ejo ku munsi wa mbere ko mu mezi ari imbere abasirikare ba Amerika muri Iraq bazorangiza urugamba rwa gisirikare. Yabitangaje mu kiganiro ku bamenyeshamakuru igihe yariko arabonana n'umushikiranganji wa mbere wa Iraq Mustafa al-Kadhimi ku ngoro ya perezida ya White House. Perezida Biden yavuze ko umurimo mushasha abasirikare bazoca bahabwa kuzoba ukubandanya gutanga imyimenyerezo ya gisirikare gushyigikira no gufasha guhangana n'umuhari w'iterabwoba wa Leta ya Kiisilamu igihe uzoba wivyukiranije. Ariko yavuze ko mu mpera z'uyu mwaka ata musirikare wa Amerika azobarizwa ku rugamba muri Iraki.
Alois Bigirimana urakoze kudushikiriza ayo makuru yo hirya no hino ku isi, amakuru yo mu biyaga binini. Impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Rusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zitewe ubwoba n'ikiza cya COVID-19 bitewe n'uko imigambi yo kucirinda yashizweho itubahirizwa.
Dusaba uburinzi yuko natwe budusasiriza tukirinda corona kuko twegege twayigwaye tuzohona twese. Nk'ikiza ari Imana gusa.